Natasha Labomba ahejeje kwerekana ishavu yiwe ku makampuni amwamwe asanzwe akorera hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe ku munsi wejo yagize conference de presse yagize ikiyago n'abandi abanditsi n'abamenyesha makuru aho yari kwerekana aho imwe mashira makomeye cyane asanzwe ahingura ifarini ariyo ishiramu rya Azania. Azania marizi Azania ni ishiramu risanzwe rikomeye cyane ngaha iwacu mu Burundi ariko si mu Burundi gusa mu gihugu kwa East Africa. Azania ni ishiramu risanzwe ritwagwa n'umushinga nahe Bahresa asanzwe ari no aba mu gihugu cya Tanzania asanzwe ari no mu Tanzania ariko akaba yinvestisa mu bihugu bitandukanye mu ntumbero z'imbere ifarini yiwe Azania basanzwe bari kumwe na Azam Azam ni ya Bahresa Azania nayo nyene ni ya mutu ya Bahresa niyo mpamvu navuze ati byose bisa ni vya Bahresa so icyo rero twarahe tubonye cyo Natasha yerekanye ku munsi w'ejo cyari ikintu gitangaje cyane n'ukuri gitangaje cyane aho bamwe bagiye baravuga ati kumbura ishobora kuba ishavu Natasha ashobora kuba yerekanye ku imbere yabaritsi n'abanyesha makuru naho bamwe bamwe cyane naho abamenyesha makuru batagize byinshi bamubaza ko ariko jewe nka Isaac Sinzine ngine ariko ndaraba neza amafoto yiwe ariko ndaraba neza no video yiwe ndabona ati gabani Natasha gabani ni danger hewe cyandabona uravye neza kuri amafoto naka ka video urabona neza yuko yari yari ko arasinya of course yari ko arasinya like akubiswa amafaranga atari make Natasha marabizi yuko burya ikintu cyose muzomuramo Natasha burya kiba ritari ikintu cyoroshye na cyane cyane mu kaba muzi n'amateka yakoze muri 2020 n'umuririmbyi kazi yakoze amakolabo akomakomeye cyane n'umuririmbyi kazi yakoze ibintu bikomakomeye cyane n'umuririmbyi kazi yasinye n'amakampu nakomakomeye cyane ndeza murabyibuka aheruka gusinya kuba ambassadrice wa Eden Microfinance sinzi kontra yabahigeze ariko ndibaza yuko kontra yabitarahera ariko urabona Eden Microfinance irarangiye nguyo mu kwezi kwa kabiri itariki imwe aciye ararasinye andi masezerano yo kugira promotion umugwi cyanke ishirahamwe rya Azania Burundi so iki ni kintu yari komeye cyane ryashavu rero nako ndavuga ati ryabaye ryari cyangwa ryabaye gute urabye neza no mafoto cyangwa ine sana murabona neza yuko ku meza hari ibintu bitari hari ama micro hari ama karatasi hariho n'amacupa y'amazi ano macupa y'amazi benshi ndibaza murabizi mu Burundi bujya niho ushira amacupa imbere ku meza atama etiquette ariko like shatse kuvuga ajya ama logo yaje amazi abafise aho yavuye abafise company yaje ivamwo amahinguriro akoregwamo ariko urabye kuraje amazi ari ku meza ya Natasha avoye ko conference dangura ati kurako ivyo bi etiquette kurako je na amafaranga bampaye na amafaranga bandishe urumva ati kurako ikibazo cyo twibaza mbega ariko bigumiza ko byari kumugira iki ariko yabikuye ko kubwagashavu niko bamwe babisigura ati kuko amazi asanzwe ahindugirwa mu Burundi Azania nyeneyo aba mu gihugu cya Tanzania araje mu Burundi kuinvestisa mu Burundi aci yatora muri ibyikazi yo mu Burundi aya mazi n'ay'abarundi banyeneyo wanashimana n'abarundi abadirekteri bayo n'abarundi ati nta diri cyangwa nta mafaranga baratanga kugira abastare bo ngaha mu Burundi bagire promotion iki rero kibe inyigisho ku makampuni turahamagariye amashyirahamwe akomakomeye amashyirahamwe asanzwe ahingura ibinyobwa byabo ha mu Burundi ibintu bitandukanye ngaha mu Burundi mutahure yuko abastar n'abantu bakomeye cyane n'abantu bafite abantu benshi bakurikirana duhere urabye nka Natasha reka duhere kuri Natasha urabye ba Big Fizz urabye ba Satura urabye ba Andura urabye ba Lolilo urabye n'abandi bastar batandukanye rero n'undi gwa rukora akora neza cyane Wiz Designer ba Belly Music n'abandi benshi ba Oleg nabarinzi ubona yuko bafise fan base nini cyane hano iwacu mu Burundi ariko amashyirahamwe n'ukuri umenga si hari kandi igitangaje ni uko amafaranga ashigwa amafaranga yagenewe promotion yagenewe publicite yayo mashyirahamwe umwaka ku mwaka arasohoka ariko ukiyumvira icyakora ukayabura abarinzi ba bidoga iminsi yose yuko kubera iki tutibona ku mapankarte ya kampuni kandi dufise abafanzi benshi ayo makampuni ari mu biki ho aratubona cyangwa ntatubona so ibyo byose rero sinzi ko ingorane iri kubaririmbyi sinzi ko ingorane iri ku makampuni ariko ibyo ndabisha amaso jewe cyangwa komantere no bishira ko nka jewe ndabona neza yuko ingorane iri ku makampuni kuko amakampuni yo ubwayo nimba amakampuni yo hanze atangiye kumenya agaciro k'abastar bo ngaha mu Burundi mu gihe amakampuni ngaha mu Burundi atari ko arabona agaciro k'abastar bo ngaha mu Burundi n'ukuri na kamara amazi kandi ibintu biteye umubabaro udasanzwe so akarega kandi rero twibiye amakampuni cyangwa inaga na karoro natashasha kwerekana ku yandi makampuni ati nuko naho mushiya kwa malogo ku bintu byanyu ntituzobe promotinga naho tuyakoresha cyane urashaka gusanga amazi ari shirahamwe kanaka kwa nashima inazwi cyane ariko naho tuzokora na nibikeneye ko tuyashira mu bintu byacu iki rero ni ikintu gikomeye cyane batigeza kumenya kandi buguruke basi bibaza yuko ufashe umustar ukamushira ku bintu byawe kwanza cyambere amafaranga yisuza kumuha na mafaranga novuga yuko agiye guteza imbere ujya muri rimbyi ico ni cyambere ica kabiri agiye gutuma asohora nibindi bikorwa bitandukanye bikomakomeye ica kabiri ica gatatu agiye gutuma azotanga namakori muri leta kuko bari rimbyi ico mutazi burya akoze igiteramo bijya vyuma biza hajya na mafaranga atanga bijya vyuma kugira vyinjire mu Burundi birari ikori baje baje ama microphone umuyaga nkubuze gukora ajya na mafaranga zoriho agiye muri regie deso azuba ari kori ririsho ibintu bitandukanye abakozi abajeni bazoronka kazi ibindi bintu bizoba bikomakomeye ibyo byose rimo rusange mutuza kubitahura yuko ari power muzuba mukomurahiriza abarinzi biwacu abarinzi biwacu ugasanga umuntu afise amahita akomakomeye ariko aracyagenda na maguru ahaba n'ukuri harateye kigongo harateye ubwoba kandi afise hit zisara Hige ejo niko ndavugana n'umurimbyi wiz design ariko nambira ati n'ukuri na kamera amazi uravye nyene twe tuko turakubita mahit ariko ugasanga umenga siyo umenga niba tubona umenga sinzi ivyo bari mu menga arabantu kanaka bagenewe guhabwa ibintu kanaka so iki ni kintu rero kibabaje cyane kandi ni kintu tuvuga yuko Natasha yarayerekana akarorero kuri aya mashira hamwe asanzwe akora akora nga mu Burundi turasaba na leta yuko yo yahagurukira kuko leta turazi neza yuko itanze itegeko ati ajye mapankarte yose ari hajye imbere dushaka yuko mushira kwa abastar dushaka yuko mushira kwa abantu bazwi mushaka yuko ayo mafaranga muri ko murabika amafaranga mwinjiza muyinvestise kuba ari byibanye murabi yuko mutazo kwinjiza dube buje murazi abantu baraye bamenye Azania uko bangana ku isi yose murazi yuko kuri umwanya ho nyene raba promotion tugiriye Azania biciye kwa Natasha gusa kubera yuko ari umustar yabikoze duce tubishyigiza kuri Isaac TV abafans ba Isaac TV bose baza kuri ino video baraza kuca bamenya Azania abari bayizi abatari bayizi bose baca bamenya Azania niki ni ishira hamwe rihingura ufarini rihingura bwa bufu bwiza dukoramo amachapati dukoramo buyi dukoramo bijya byose bikenegwa urabona yuko ari publicity baronse kandi yoroshe biciye ku mustar wacu Ikire ni kintu benshi bomenya urashobora gusanga mu gukoresha amafaranga menshi ku publicity asanzwe ariko ugasanga urya muri rimvira muhaye uramuhaye idiri acyagwira promotion idasanzwe asho gukora icyo koze cyo bitaramo byose azokora ama TV azoza gufilma ibyo byose bizoboneka igashira mu gihe ari kumariboneka ibyo byose rero na karorero natashasha kwerekana yuko nukuri amashira hamwe na vyuke na kuri na kuri amaboko mu muzu nashikire abaririmbyi biwacu kugira batere imbere maze byose bitere imbere ndeka ncengira ko mu gusozera mbira n'abastar biwacu of course n'abaririmbyi ndabibira kabaga yuko amashira hamwe kugira kurondere ama company kugira kurondere arakuraba uwariwe sepa yuko ari ngombwa kusako ufisa mahit cyangwa yuko usohora kusama hit nabo bararaba ati uyu muntu nitwa muha nk'imiliyoni amajana 5 ku mwaka tugiranire contra ho tuzoyagarura ico ni cyambere baraba ibindi baraba barakuraba background ya bararaba ati uyu n'umuntu nde n'umuntu ki ni muntu azwi gute muri leta azwi gute n'abana abafana biba mubona gute Natasha numwe marimbi kazi yagera habwo dushimo tandukanye n'abanyicuhiro batandukanye yaragiye yateye iteka uBurundi mu bihugu bitandukanye ibi ni ibintu tugeza kuvuga kuko ni ibintu bigenda birigaragaza ni ibintu twese tunabona nyakugenderanye n'icubahiro mukuru w'igucacu cy'uBurundi yamuhaye dushimwe twinshi urabye hajya muri Club de Lac niho ahabaho ama nama komakomeye niho ahabaho nahijya ejo hari nama yabereye hajya aya n'icubahiro mukuru w'igucacu cy'uBurundi vase ndashimiye inama ikomeye cyane uwakiriye nyenicyubahiro yari Natasha n'umushinga nawe wiwe ibi byose rero cyo twerekana yuko umuririmbyikazi cyangwa umuririmbyi uko wibrandinga niko amakampuni akomakomeye akubona kandi kampuni bugije buryo mwaza yuko natasha kugira idea ironse biza yuko ari diri amafaranga hoba hoba na mafaranga menshi cyane kare amafaranga azuwagiye gukora ikigogo gikomeye cyane ibi rero abarinzi mu bitahure yuko utegeza nawe ku investisa amafaranga naho utarayaronka naho atari ikirengo maze kuronka ari kugerageza we branding ni ufate nk'umu star arabga nuwari wese akavuga ati urya muntu kuri arakwiriye yuko tumuha no par exemple barashokura bakavuga ati none nk'uyu tumuhaye nk'imilyoni amajana ne imilyoni tureka amajana ni miliyoni jana tukayamuha uyu mu star tukayamuha yocha sara bakuradi kuzavuga ati uyacha sara cha yiruka untuzo namubona kandi kubera ingine bakubona ariko uri umusta ukifata neza ukerekana yuko uri umusta uhagaze neza showbiz za zikaba ari showbiz za mafaranga zikaba ari showbiz zihagaze neko showbiz ku musta ku muririmbyi ikintu gikomeye cyane ugakora ama showbiz ashobora gutuma abantu bose baba interesse nawe ugakora par exemple sinzi ko hari umuntu ngaha mu Burundi aruta showbiz Natasha Natasha n'umuntu uravye kuri Instagram yiwe arakora utuntu dutwenza arakora utuntu tubusazi sazi ukuntu utwo tubuntu twose mwe mwibaza ko ari tubusazi nitwo dutuma abantu bamuraba bagohegwa batwenga bagira uduki ugasagara yifoto yicaye muri toilette ugasagara yifoto ariko akora utuntu ari muri piscine ugasagara ariko akora utuntu tutuma abantu bagohegwa abantu babubona akora du showbiz dutuma abantu baguma baba interesse kuri we ibi byose ni ibintu ubwingi burarahugwa uravye akarorero kuba star bo hanze bo no mu bindi bihugu nuko bigenda je murandaba no kuri TikTok ya Justin Derulo numwe mu star bakomeye cyane muri mu gihugu cy'America TikTok aragira ibintu kavuga ati finalement uyu muntu kuko arakomeye ariko nivyo bimwinjiriza amafaranga ni ibintu bikomeye cyane uravye Alvin Lavache higeje ariko gukuronka idiri byo kusayininga kuba umwambasadeur wa company ikomeye cyane ibi byose ni ibintu byerekana yuko abastar kujya mugenda muri branding amwebwe hari ibintu koze ukibaza yuko uri gukora uburofa ariko butuma abantu baryoherwa baguma bakuraba baguma batwenga ikizokurikira inyuma yo ngaho ugasanga uri kuraronka amadiri akomakomeye uturere n'uturere dukomeye cyane ngenda bereka kugira ejo na hirya ejo mumenye yuko amakampuni kugira barondere namwe murabifise mu ruhara ariko kandi n'amakampuni nabyuke nahaguruke ashikira abarinzi b'iwacu so kuvuga menshi ko kuyamara nashikanye hama dusozera tumukeza Natasha Labamba kuko bananya akora ibikorwa byiza cyane kandi bananya ateza imbere igihugu cy'u Burundi bananya aterite ku Burundi bananya yiterera imbere kuko ni gutera imbere bujya ari kubisi diri ya Azania yuzo bora kubisa ko diri ya Coca-Cola yuzo bora uzomura muri Coke Studio yuzo bora uzomura mu award akomakomeye byose ni ku investisa na mafaranga ashiramwo kandi menshi atara kimwe yumviriye avuga ati genda yashize ngaha ibi byose ndabikoze kugira umuziki wanyu uzoshike kure ariko ibi byose ni byoba utafite na staff nziza ikindagisozereko staff nziza udafite staff nziza uravye nka management ya Natasha ni management novuga yuko nabo ubwabo baravye urabona ko atanzara bifitiye nabantu bahagaze neza urabona ko abantu bazi ivyo barimo ba planifya ibintu vyabo neza cyane babishira ku mwanya management ya Natasha rara bikavuga ati hageze yuko turekura ikintu kanaka barakirekura hageze yuko dukora ikintu kanaka baragikora hageze yuko ikintu uko nyene mukibona niko gigenda muri buka amashowbiz yigeze gukoga ati Natasha na muri bwa majambo yigeze kuvugwa Natasha na Bface ngo bari mu rukundo kandi twese turazi ko Natasha yubatse hari abantu benshi bagiye baravyemera bivanye n'ibintu Natasha na Bface bagiye barakora ku ma stage bagiye baravuga bagiye mu interview bagiye n'indirimbo baririmbye ndibaza ibyo byose ni ibintu mubona yuko ari gutaking attention kuba fans gutaking attention ikintu gikomeye cyane urashobora gukora ikintu kugira abafans bawe ba interesse nawe utabikoze ukaba na wishikira ngaho ngo uri umushinga nangu uri biki ukibagira ko uri umuririmbyi urabwa n'abantu benshi ukibagira ko uri umustar abantu bagukeneye gutuntu twinshi kuba twenza nibakeneye kukumva ko ijya amajambo nyene ari serious umunsi wo imyanya yose ari igihe bashaka kumva ubatwengeje hari igihe baba bashaka kumva ubaryoheye byose rero biri mu makariyeri y'umustar mumbabare navyo byinshi ariko nabivuze kugira twese dukunguranye ubwenge kugira twese dufashanye kumva yuko twotezanya imbere mani bahezagire rero mugira mubawe big up sana to Natasha na management yiwe big up kwasta bose bari kwaratera imbere Alvin ariko kuba ambassador icyo tuzobona n'undi mustahe yabaye ambassador wa KCB by the way Coca-Cola n'izindi companies komakomeye eka niko umuziki wacu uzagenda utera imbere. My name is as a classic, na subscribe, like na share, hama tubandanye tujyohegwa n'ibiganiro byacu. Bye.
Isaac TV. Oh.